After hailing any skipper that'll listen, Sig taps into his Norwegian connections.
So, Hal, takk skal du ha, pile det 27, 36, 44, 49, 48, 45. Ja.
Jeg har tatt i regel i dag. Jeg har hatt 50
senere. Wow, you're on fire.